abahungu imitwe yabiri n'amaso byose biri ku mubiri w'umukobwa nivyo yo muronkako ubure bibazo tukomba twigire hamwe n'abari ko badukurikirana nibi none ivyo bintu hanini bipfa kuki
donc ego du moyen matériel ya shaka kugufasha mugihe cyo nashatse kuvuga mugihe ushikiwe n'ikibazo kime kibabaza ku mutima donc akamenya kuguhumuriza
karakubwira ngo sa n'izuba n'ijoro ngo ntajya amata kubonye kandi aho telefone yari mukorokanye mu mwanya yasinziriye ibintu nk'ibyo twebwe nko tuzovamwa abafitiri president nko turafitiri president abashikiranganje ba mbere rero tukiri turi muri IV inyene tuko turabamwe bizotugora hirya yeje
eko
nibimwe uzosanga igihugu tuje kucica kubera iki uko twakuze amahoro cyane mwese muri ko muradukikana muri kano kanya aho muhereye hose mushobora kuba muri mu gihugu cy'u Burundi mushobora kuba muri kwindi gihugu cyose cya Afrika muri ku mugabane wa Burayi Aziya Amerika n'ahandi ndazi muri beshi mudukurikirana kuri Burundi Kingdom TV cya BKTV hama ndabasaba cyane yuko kuri mwe muri ko muradukurikirana muri bashasha mwofyo onda subscribe cyangwa sabone like comment tanyu turazikeneye kuko nizo ziduha ingufu tukabona aho dushobora kongereza ingufu cyanke aho tuba twiyenze byose birashoboka turabantu hama nko mubibona muri kumwe n'umusore wanyu Blaise Hakizimana cyakunyite Blaise the best ariko sindi umwe muri studio ndi kumwe na mugenzanje sinzi kushobora kwibwira abantu
Jenny twanisire Karine murashaka kunyita Nice cyangwa kanyita Karine bivaye numwe wese aho ageza
Amazina ambwiye arenga 6 ariko Karine ni subire nisi ni menshi cyane ariko ndakoresha Karine kugira byumvikane neza. Ati no munsi none muri BK mwatuzaniye ibiki mudufitiye ibiki. Uno munsi tuzakugira ikiganiro nshaka ko dusangira. Atari twebwe nyine twe turi ngaha turi muri studio ariko nshaka ko dusangira namwe muri ko muradukirikirana. Nico nituma nabwiye ti comment zanyu ningira kamaro cyane kuko tuzogaruka mu nyuma dukora ikindi gano nk'iki cy'uwo munsi dukoreye kuri commentaire zanyu. Ati rero igano tubafite uno munsi ni iki. Uno munsi tuzakuvuga cyane Karine kubijyanye no vuga namakosa ariko sindabyita makosa ahubwo no gukora ibintu ko bitari bibereye biba mu rukundo siko mu rukundo abantu benshi barakundana sinzi wewe sinzi jewe nabari ko badukurikirana cyane ariko hari ibintu dukora uko bitabereye uno munsi rero nivyo tuzakwimba mu mizi tubivuge ko cyane hama bari ko badukurikirana bagaruke badukose cyane badushigikire sinzi kuza kunshigikira kuvyo nza kuvuga sindabize ariko reka duhere kuri iki kintu ico nkeneye ko tuvuga nako ubanza kuma opinion yawe kuvyumva hari ikintu mu rukundo bita intumbero nyakuri iyo ntumbero nyakuri rero ni cyakina abantu babarihaye kugira bazoshike ko objective muri ihangiro babarihaye kuzoshikako ariko ari umuhungu ari umukobwa aca kenera ibimenyetso bimwereka yuko wa muntu bari kumwe vyukuri bari kumwe vyukuri bazoshika kuri cyakintu ntaraja kuri we nibe bimenyetso bishobora kwerekaka ko umuhungu muri kumwe vraiment ari mu nzira nimba unamufise cyangwa waramwigeze
nashaka kubaza nanje ari mu nzira imeze gute wonsigurira neza
donc inzira nziza mwari hayihangiro harabavuga ati tuzokundana gushika kuzine wanje avuye iburaya haruvuga ati tuzokundana gushika benshi bavuga gushika gupfa cye tuzokundana gushika imana ibishatse tukatukuba kugwacu wewe iyo wavuganye n'umuntu horafise umugundanye ndekeho kujaniranye turi imbere ya kamera wibuke abariko barabira nimba nawe ari karabirabo kamwihakana bikugarukiye ko
banta office sino mwihakana da office
arebira za kujyo ni iki kikwereka ko ari mu nzira wewe nibihe bintu bo ntubivuge byose ubwira nawe ntavyumve uri kuramugira amasiri okay nk'umukobwa tuvugira general nk'umukobwa ni iki kintu wewe ikora kikwereka ko umuhungu ari mu nzira nziza mu bisanzwe
donc ikintu cerekana yuko umuhungu abari mu nzira nziza ni gihe umuhungu donc agufasha mu ngorane zose ziba ziriko ziragushikira akakwereka neza yuko muri kumwe donc akagufasha akakwegera akaguhumuriza mu ngorane ziba ziriko ziragushikira akagufasha mu dukeneye
aho ni ubona tu muhungu turi kumwe
ego
ufise muyomba bigukorera nkuko nyene umuhungu ari abahungu bitaho ababaniye se babo tuvugane mukuri bakabigukorera ufise nk'awonkire wabigukorera nawe bisigurira
sinibaze ko onkire wanje baba yinkorera nkuko dukundanye abinkore donc uwo dukundanye ndamwugurukira kuruta kujya no kugurukira onk
okay ndabasavye hano muri ko muradukurikirana muze kudufasha muri commentaire siko muze udufasha muri commentaire mugire n'ama partage ugira ngo nabandi bavuga ikintu uko bakibona ku bwanje suko ndabibona kuko ico ni cyakintu uko twavuze tuza kubigarukako kiba mu bintu nk'amakosa menshi aza mu rukundo uraza n'abakobwa benshi bibaza ngo umuhungu agukunda by'ukuri ngo nugufasha muri byose bo bicaye muhira ntacyo bariko barakora abuza amavuta n'umuhungu siko hasotse modern nziza y'imozu fashion n'umuhungu hasotse kirato cyiza n'umuhungu minervale harabo bana yo muhakayajya uzo yishyura n'umuhungu nivyo washatse kuvuga
oya aho kwe rurandengereye nashatse kuvuga ati mu gihe ushikiwe n'ikibazo kanaka mu buzima apana donc ego di moyen matériel a choix ko gufasha mugihe cyo nashatse kuvuga mugihe ushikiwe n'ikibazo kime kibabaza ku mutima donc akamenya kuguhumuriza akaguha impanuro akamenya nyine amajamba kubwira kugira ushobore guhumuriza ku mutima nivyo nashatse kuvuga
abahungu muri ko muradukurikirangira muri ko muravyumva neza ati jewe mbona ko umuhungu ankunda ari wa wundi anyegera mu bihemba ndimwe bigoye akandemesha akabana nanje akamfasha kugeza aho je sinshobora gukritika sindavyanka ariko reka ninjire mu mizere ndakwereke amakosa bamwe simvuze ko ari uyakora simvuze ko uri kara turaba ari wayakora ariko abayakora nubundi nabo turi kumwe muri society hari abakobwa benshi bashaka ko igi afisi ngorane cyane cyane mu buryo bufadika araba boyfriend wiwe umuhungu rero jivyo sindavyita urukundo sindavyita intumbero ndavyita ubusuma n'ubusuma gute wewe ukeneye ivyi wawe ibifadika numuhungu haragera umenga umuhungu ahubwo yavuye mu byo kuba umukunzi niki ahindutse urabona mu ma banki barafise icyo bita ATM ijya kajya kantu bagenda gukuza kamahera ugasanga umuhungu ahubwo yahindutse umufuko we wahindutse nk'ijya ATM rero iyo bimaze gushikaho ubwo ntirukira niruba akiri urukundo kandi habwo barubusuma barumusuma kuko wa mukobwa ararendegera gushikana aho azogera no kuri nivo ndatse umukobwa umwe no kuvuga bamuhaye telefone umungu bakunda kama telefone inyuma ya ameza arashobora no kuyigurisha akamubwira abaye ego ivyo navyo bigira ingaruka mbi cyane kuri bose bigira ingaruka mbi ku muhungu bikagira ingaruka mbi ku mukobwa ati bigirika ingaruka mbi ku mukobwa gute kuko igihe uri kurifata nkuko uri nk'umukobwa icyambere biragutera ubunebwe ntubugifise umwete wo gukora kandi icya kabiri biratuma ko iyo umaze kumenywa n'abantu benshi izina ryawe uracyafura
uri so yuko ibyo ariko aravuga rite
ibaze nawe mfasha kwiyumvira ari wewe ari umugenzi wa mezuko uwo mwitiki
bon vide je mu bisanze je ntabyo nkora mugabo donc hari hababikora donc hari nk'umugenzi wanje je nigeze kubimaza cyavuga ati umuhungu utamusabye imbere mugikundanye nimwagera mu rugo nta na kimwe azoguha ntuzomenya n'ikintu na kimwe kumusaba uzogumugira ubwoba rero sinzi yuko ari uko nyene canke ari ukundi kuntu zize
aha rero ubimbwiye bigaruka kubabyeyi bariko badukurikirana musubire ku ndero yo kuziko mwigisha abana banyu kuko umukobwa deja ategezwe kuba afise indero ahabwa kubavyeyi bakamubwira ukuntu ingo zubako
yego
muri mu rugo twumva ngo iyo abantu babagize urugo bahinduka umwe bisigura ahubwo niyo baba bagifashanya muri byose kuko ibingorane baba bazisangiye zibariza urugo none wumva ugaruka kumbwira gute ko umupapa amaze gukushira mu nzu ataca bakigufasha gute kandi mwabaye umwe
aho renda kubwire tugarutse ku bintu ngo by'indero yo mu rugo ubuhonyene donc ahantu tugeze hagezaho famiye usanga umu mama yagiye ku kazi umu papa yagiye ku kazi donc nta numwe ashobora kwitaho donc avuge ngo umwana ngo namusigiye umuyaya aramurera nabo bagiye ku kazi baza kugaruka sinzi yuko bana arabantu uwo mwana je abamaze kubona ntibamura donc naba femme d'affaires naba homme d'affaires umwana ntubagora none iyo ndero wumva umwana we yironka go
ni devoir abavyeyi bibagiye ndabayimiriza abavyeyi muri ko muradukurikirana muri ko biganiro vrema indero yo kuziko ikiyago mu miryango kirakenewe cyane kubera ivyose tuza kuvuga ngaha ivyo tumaze kuvuga vyose bizunguruka bigaruka kuri ya ndero yo kuziko ikiyago hagati y'abavyeyi n'umwana kuko wa mwana w'umukobwa yaba ayaga n'abavyeyi umwanya uhagije deja abazi yuko ategerezwa kugirana gukora amaboko mu mpuzu akikorera ntabeho yiteze uwundi muntu kuko ndakwereka ingorane ziza kubamwe kubera ikintu cyose nabwiye ko gifite ingorane nari nkigusigurira ingorane zigaruka ku mukobwa bimucafuriza izina bikamutuma kuba umunebwe ingaruka mbi nazo ziba ku muhungu icyambere bimwononera ekonomi bikamutesha vision ati gute ekonomi ni kuvuga ngo yamahera yoto yoronse ashira mu migambi mugihe ahuye n'umukobwa mubi nkuko bisigura ngo amahera yose azo yaronka ni mu birori amahera azo yaronka ni muri shopping ya mukobwa amahera azo yaronka ni ma telefone ma makiyaje simutse ko kwitaho umuntu umukundanye atari vyiza ni vyiza cyane ivyo turabigaruka ko muri solution muco genza kwita solution ariko urumva ekonomi y'umuhungu irikiragirane irikironekana tugarutse kuri vision naho ivyo namutera vision kuko ni yamara kumenya wa mukobwa icyo yarondera icambere aba aratakaza akanovera ku rukundo akumva arabivuyemo burundu kuko yashusha abona kuri wa mukobwa arahindukiza ku bakobwa bose akabona abakobwa nuko siko
yego
mugabo tuko turavugana aho nyene niyo cyo tuvuga ko abahungu nabo bera
bon sinibaze yuko nabahungu wa bera
ubagirize iki
abahungu barafise ukuntu mukundanye bon sindi kumvuga kuri wanje ariko ndiko ndavuga la majorite
niko kuvuga kuri wawe tuko tuvuga abahungu apana na majorite no apana na majorite nduko ibi bintu byo kugeneraliza si byiza tuko tuvuga abahungu bakora ibyo gira uvuge siko none
bon je cyane gira mvuge
kuko nanje ndu muhungu naba ariko badukirana hamwe abahungu ahubwo vuga ati ngira mvuge ku bahungu bakora ibi ngira mvuge kuko bariho
ariko ni la majorite benshi mubonze
arabiharuye okay benshi mubuzi wewe mubuzi wewe okay bandanye
mu bahungu benshi je no banze donc no vuga yuko batera ko abahungu bafite ukuntu mukundanye bavuga sheri kugira unyereke yuko nkunda dukora ibi nibi nibi
abagenzi biwe muriko murabyumva abagenzi biwe muriko murabyumva bandanya
urumva donc agashaka yuko mujya mu ngeso mbi donc izo sinimaze yuko yoba agira ko ngumwereke yuko mukunda kuko normalement umuhungu mukunda simpaka ngo mugire ibyo mugira icyo sico cyerekana gufashanya mu bisanzwe mu rukundo oya
okay reka ndakwereke uvuza abahungu nanje nibuka kantu abahungu nkuko kuno wabivuze ngerageje kugushigikira ahubwo hari abaza intumbero yabo cyanke ngo icobereka ko umukobwa bakunda nawe ari kuronka ku mukobwa ibyo yipfuza kandi desire nyinshi usanga ari desire z'umubiri kujyamana bagusohokana simvuze ko ari bibi gusohokana ariko hari ibintu ari gutumwanya yumviye umukobwa afite examen rendi ukacye yumvira musohokane weekend samedi dimanche atso kwigagari mwasohokanye nivyo ntivyari bibi ariko bibaye mu mwanya mubi bikozwe nabi rero bimaze kubuko abahungu bacha bashaka guprofita siko
ego
ikosa rya mbere twamenye ku bakobwa ni bakobwa bama bateza amaboko imitwe yabo iri ku mahera n'ibindi bifadika abahungu tubonye abahungu imitwe yabo iri n'amaso byose biri ku mubiri w'umukobwa nivyo yo muronkako ubure bibazo tukomba twigire hamwe n'abariko badukurikirana nibi none ivyo bintu hanini biva kuki duhere ku bahungu biva kuki wibaza ko kubereka abahungu bameze uko
abahungu igitubano uvuga yuko bameze uko donc nuko niyumvira sinibaze uko nyene baba bameze uko ukuntu niyumvira ico kintu kimeze nkuko donc ukuntu umukobwa yobaza akaba ateza amaboko akaguma ateza amaboko imbere yawe donc uriyumvira none je ni kihe kintu umukobwa yonkorera basi kugira basi ngerageze gusubizaho
twatumwe
ngaruze nibaze uko ico ari cy'abahungu baba bari ko bararondera nyene
okay turiko turavuga icyo ibintu bivako nababwiye ko tugeraza gufashanya mu byo twe tuzi namwe ibyo muzi ariko ntaraja kure ndabibutsa cyane bashasha abafata iganiro hagati gira subscribe gira share cyangwa partage hamugire commentaire yawe kuri iganiro twa turagira kugira ngo tubone nawe icyo bivuga ki ibintu hashobora kuba ari ibyo twavuze nabi hashobora kuba ibyo twavuze neza hashobora kuba ari icyiyumviro twibagiye uraza kutwongerera muri commentaire rero twako turavuga ngo none ibintu byo babiva kuki icyo mbona jewe byo vanga ku mpamvu zibiri inkuru nkuru ko tugiye kubigira detail n'umunsi wohera icyambere bivako ni cyakintu wavuze umuhungu nivyo abari kararibwa amahera abari karasohora akiyumvira ingene nawe yogaruza kubera atazo namakobwa murabandi bantu ariko apana mwe muri ko
muraturaho bavuga ngo ni inzoka mbere ni
murabandi bantu kubera ariko numukobwa akakujyamara mahera mumaze guhebana amaze kugira kwitwa mu ex acagenda araragira itangazo ry'ukuntu
yari amahera
umuhungu nakacye yumvira ati no nitwavana nanje nzovuga iki deja mubwirana urabe rero aho navugiye ko ari amakosa mubwirana ko intumbero yanyu ari ugushika mupfuye mugaho kiyumvira mu mutwe ngo nitwahebana nanje nzovuga iki kandi uzi ko amubwiye ko muzobana gushika upfuye
muri ico gihe nibaza yuko nta rukundo neza rwagoma ririmo neza harimo ibintu byo kuryana cyane ibintu byo kuvuga ati ngo umuhungu ngo ntegereza kugira ukiye ngo kugira ngo nigaruze ngo ibyo nahaye umukobwa aho nibaza yuko ata rukundo rwarurimo
donc ahare tuko turavugira ni muri aya makosa nyine muri ibi bintu kuko biraba
yego
dushobora kuba twarabikiye muje nawe dushobora kuba nuba ari byo tukirimwo gusa gikibisukugwa ikibi nukugwa ukagumayo kandi nkama medias abiri hiki nyene kugeza majwi kure ibintu tuba tubona tubisangire nabandi intumbero rero ya mbere nayikubwiye niyo kugushaka kwigarutsa ivyo intumbero ya kabiri kandi ariyo inahambaye cyane igoye no guhindura mu bantu mugabe birashoboka nta ikintu kigoye kirashoboka siko gifuma kigwa ariko gashoboka niki kintu cyo gukopya siko jewe dufate nfise imyaka 21 fise grand frère wanje afise imyaka 24
Ego.
Nakuze nciga primaire na wa secondaire. Mbona azana abakobwa muri getho. Sivyo.
Azana kugihuzima.
Kujya abana niko bavuga ariko
kugisi.
Ibi bintu tubihindure sirivupe. Siko. Ko tuko turica igihugu cejo. Ana tubigira umenga ni black. Aroke ni twebwe ejo. Tuzovamwe abashikira nganje bamagara y'abantu. Uzobikora gute? Twebwe ejo nitwe tuzoba ba Descartes. Twebwe nyene ejo niko tuzoba bajejwe umutekano twebwe nyene ejo niko tuzovamwa ba maire de la ville
cyane cyane
twebwe niko tuzovamwa abafitiri president niko turafitiri president abashikiranganje ba mbere rero tukiri turi muri IV inyene tuko turabamwe bizotugora hirya yejo
yego
ni bimwe uzosanga igihugu tuje kucica kubera iki uko twakuze kubera esprit ko turakurana nuko isinzana gatoyi nako mvuga ngo ndi umuhungu wa 20 mfite imyaka 21 hama nakuze mbona grand frère wanje azana abakobwa muri getho akabukanye nuko uvuga ngo ngenda gukopya cya kwigana ivyo mbona bakuru banje bagirane
bakora
nanje nagira kurangira mu ivya bigenzo nzokora le même chose urabona cyangwa ugasanga fisa abagenzi iki rero mezami ni hatari abagenzi bakunda kuvyita mauvaise compagnie abagenzi babi ariko nanje birangora kuvuga ngo nabagenzi babi sabagenzi babi namimigwi mibi imigwi y'abantu bagendana kubera ni wagenda urabona ngo jed nawe turabagenzi jewe muhira bazombaza kubera iki waguye muri umutego mama n'ukuri nani ufite abagenzi babi nibo babisunitsemo mvuze wewe nawe niba kubaza umuntu waguye mukiye
uzovuga uko nawe ufite umugenzi
none wa mugenzi mubi ninde ni jewe
ni wewe twese turabagenzi babi
ni groupe y'abantu babi rero ugasanga muri yo groupe ibihavugirwa kenshi ni vya bindi ibihakoregwa ni vya bindi rero mugiye ibyo bintu biriko birazunguru kuko jewe nta nabiko naho ntoba ntabikora icambere numva isoni zo kuba muri abo bantu bazaba ariko baravuga za nkuru bavuga amaslenge yabo mu mageto niki cyatana ivyo numva cyashaka kugerageza gusa nabo no gukora nk'ivyo nabo bagirane
ibyo bakora
maze rero gutangura kubikora nkuko deja namaze kwinjira muri vya bindi
sanzu bre yuko udakoze ibyo bakora bati bagufata yuko uri umwasi wabo
uje
kubinyegezamwo kandi rero hagira ni ngorane
kuri bo ucuba umuki mu Babiloni
oya gusa
nituri nimutwumve naba barasta oya gusa ni 10 mezi koreshwa mu marigara kuri bo bakumva mu Babiloni uvuga ngo umuntu ari ekare umva barabara kwikata baragushira ku ruhande siko ruka tangura kumva isoni kugira rugume muri wa mugunu nuko ukora nk'ibyo nabo bakora kandi nayo kibabaje nuko nawe umaze kubikora cyane nawe uzogera guforma abandi bazoza mu nyuma nawe uzogera kubagirane kubaforma kwa kundi nyene ugacusanga ugwaruko rukoro rapfuko rero ugasanga rero vya bintu twiturukundo vyagiyemo mpandaguhe ivyo mva kumarigara araza kubipratika azoja kubipratika kwa ande ndakubaze kuri wawe ndi nyene bari ku mu bintu biturukundo umukobwa azoja bazoja kwishuri harutugwidugure twakobwa inkuru zabo
urara abantu tuvuge nawe
oya wandi nza kubyivugira bazakora ganira ibindi kumba ari ka kugira aka weekend kwe ikintu kagenze barantwaya naka chocolat iki duhereza muri
ice cream
duhereza murinde muri ghetto uri kurabyumva wewe wisanga wonye numengura umubono ndabivuga uko muri terme nyene Mumbare kwandi ko ndakoresha terme bizarre me nizo ziri kuri plateau nizo ziko zirakoreshwa we wisanga bameze nk'umubono rero bigenda uko bigenda uko naho tsangwa kwiyumvira ati none iki gihungu turi kumwe kiyumvira n'icyumvira asangwa uri kwabwira genzi wawe ati je wo mu type turi kumwe ndababyiye
arati
ibyo byose mvutse ntana kimwe no mubatse akubwira ati raba ndakwereke uzomutumira umusumo akaza muri yakundi urumva nk'uwo mwanya umukobwa ni waje gukwegera umuhungu muri vya bindi bisigura ngo twari mu bagenzi babi amarigara tumaze kuvuga impamvu zibiri impamvu ya mbere ni ugushaka kwigaruza nk'ivyo umuhungu yoba yariwe ibintu nk'ivyo ya kabiri nabagenzi babi amarigara cyanke gukopya gukurikiraga kuko kuvuga ati ivyo abandi bakoze nanje bari byo ngirane
nkura
impamvu ya gatatu ni ibintu vy'ibiyayura mutwe s'il vous plaît iki cyo bigano cyagutse kuko biyabira mutwe biriko birasambura ugwaruka ku rugero ruteye ubwoba iyo bimaze kujamwo ni umva biba byarenze urugero
eh bon hariho ababifata bafata ibiyabira mutwe kugira bavuge ati ndi imbere y'umusheri wanje sinza kugira ubwoba nzi nyinda murabe nyene
cyane yo yamuhamagaye kuri phone azi ko ari karaza go ya muri ye bajaji ta bajaji na go ya muri mikashi ingo acha baragirana
acha baranwa Changara arashira mu mazuru sinzi ko yari je
Bon ntavyo nkoresha ariko mu byo nsoma hari byo bakoresha inshinge hari ama booster bakoresha uko nyene hariho urumogi ara ama marijuana hariho ama cocaine ibiki ni byinshi cyane byo ramaze kubikoresha ni umusatsi
Ego
ubaza ko abacibuka no kwikingira basi
Oya ntavyo yibuka kandi ngorane zizoshika mu nyuma mbisanze ni wabandi bavuga ati ngo yihakanye umukobwa muri kitegere ariko aramwihakana ariko abatariwe bya bintu abayanyoye nivyo biba byatumye yibagira n'ivyabaye byose
mukabo aho nyene harimo niko sajye umukobwa by the way mukura ingufu zo kujya kuri amutipe nyene yibana muri ghetto nyene ukumva kuri ko wishigikiye nyene ukabana proud yavyo kagenda ukinjira mu kugara umujyango mugiye kuganira gutsitse ngo uvu muzikura
Pa uri se yuko uri kubwira nje ari je nabikoze
oya mbajije umukobwa mbajije abakobwa
umukobwa rewe wese donc umukobwa ukuntu ameze donc abonye ikintu basi wababanye n'umuhungu ukuntu amwitaho acha yumva yuko amugurukira muri byose ah turizerana agacha yibaza nti turizerana hose no mu gitanda turizerana no mu nzu turizerana muga oh ibyo si ibyo nta turizerana bijya ntibizeranamo tora intebe mwicare hanze
aha rero ndonse iyindi mpamvu ya kane tumaze kuvuga impamvu zitatu tubisubiyemo abariko baradukurikirana izindi muzakumva tutavuze kuko ntitwobimenya byose muraza kuzidushira muri commentaire iyi ni Burundi Kingdom TV televiziyo yanyu televiziyo yacu siko none
ego
tumaze kuvuga impamvu ya mbere ko ari ya mpamvu yo gushaka kugaruzanya byo bahanye icya kabiri tuvuga yuko ari gukopya amarigara ya gatatu tuvuga ibyayura mutwe ya kane nuko kurinda kwa cyane nuko kurinda kwa cyane umuhungu akibagira situation yarimo hari ibintu bibabaje ugasanga umuhungu nimunyumve nabi nguma nisabira imbabazi siko ugasanga umuhungu ni wa wundi nivyo nibimuriko akidepanda ku bavyeyi nka jewe siko akidepanda umva acubakiye ku bavyeyi bi akiba munza akirigwishuri n'abavyeyi muga kumva yishigikiye kuburyo yogira mu girlfriend kuburyo yogira wakunze akanaryama nawe atakibazo yumva bimuteye nyene akumva nyene kwa ata n'umutima udatera
avyita kubahuka
sinzi ko ari kubahuka sino vyita kubahuka je nabuze imvugo no vyitamo gusa no kurinda kutagira uko kungana iyo ni impamvu ya kane tuzagira ku mpanuro ariko imbere ko tugira ku mpanuro rero muri bwa buryo rero twavuze amakosa mu rukundo ubujya kogwa rero bujya harimo amayeri ayo mayeri rero niyo tugira tugarukeko aha rero tugaruka kuri message nyinshi dukunda kwandikiranira tumabwirane kandi mfise rero n'ikibazo ko izo message sinzi wavuze ko umufise urambwira yuko byo bari byo abandi bavuga ngo nukugira nti nuno ni care ariko sindavyibaza mutu jambo muvuga mukoresha
bavana niyo care donc ubudo mwako murayi
ariko arakubwira ngo usa n'izuba nijoro ngo ntajya amata kubonye kandi aho telefone yari mukorokanye mu mwanya yasinziriye ibintu nk'ibyo muvyakira gute bijya bintu bo yego nivyo ni message nziza zo kwereka umuntu ko muri kumwe ariko turexagera turarenza urugero
je mu bisanzu mbwiye ngo sanizuba deja ndabize ko nasanizuba ne izuba risa gute mu bisanzu cyane ndavyumva neza yuko uri kurabesha kwera abantu kesha bakunda gukoresha mu majambo je nawe yuko ndazi sinzi yabaye akura ngo sanizuba ngo ntakubonye sisinzira oh ya ngira nitiro
harakanabonye kuri stati hakanabonye kuri stati y'umuntu ngo hari gihe ngo ukunda n'umuntu ngo ukumva wona kwipfuza kujya kumwandikisha kuri karanga muntu yawe mukaba babiri ibintu mecheza binamajambo menshi nabwira urukundo rwa mbere gogo rero nibisaze mu minsi ya mbere imvura yarashobora kugwa kwandikira message ngo bebe ngo ndazi kurusaka rw'imvura rukugoye ajya amatwi imvura kubita kumabati ngo wihangane Tabwira ngo wibuke kwambara umupira w'imbeho turagirana n'ibijuju baje. Rero kubwo umwanya navuze ko zokora party 2. Sokora cyo cyakabiri dukoreje commentaire zo ko badukurikirana. Tuje kuri solution. Yego. Kubgawe aha turabishyira hamwe byose kubahungu kubakobwa. Solution ubona inyishu ubona yoba inyishu kuri ivyo bintu. Umva twavuze bike cyane mbwa muri commentaire ndizeye twaza kuronka byinshi. Inyishu ubona ivyo bintu byo tora ni yahe. Umuti
je donc ico inyishu no notanga kuri ico kintu no hanura no iyo nyishu no bandi kondatanga niyo guhanura abakobwa baguma bateza amaboko kwa kijya gutega amaboko kujya ni kwigayisha kijya kintu sico kwera umuhungu aguma kubona yuko umuntu zokwa muteza amaboko none wewe ntushobora kwikorora itonu twiwawe
ura dufise ukora ukora iki
ndadandaza ndasuka ndasiga ama makiyaje ndatamba plus ndo journalist
ah okay bakora utwabo ndumva abantu ye neza ku bintu na usanzwe urimo usanzwe ukora gusa nkimanuro niyumvira muri usangi twotanga icambere ko bakobwa siko iga ku ibintu byose kudakoresha santima kudakoresha emotion mukoresha umutwe mujye umutima w'umunyabwenge nturi mu ntuterera ngaha umutima w'umunyabwenge so ni mu mutwe kuko niyo ubabaye harumusa urababara wumve ngo nababaye ngo nabanahimukiwe ukumva ino hari ko harakujya byose bibunahamu mutwe
ega byose bavuga byose ni mu mutwe
rero umutima nyamukuru w'umuntu afite ubwenge ni mu mutwe emotion izo ziba mu mutima rero tureke gukoresha emotion kenshi dukoresha ubwenge siko sitabuje ukundana sindabuje kugira nti yo ugo rukundo sije naro bashizemo ariko turabukunda dukoresha iki ubwenge duharure breze amamagaye muri geto numwe ndazi neza geto nta wundi muntu babana nukwinjira twugare rimwe kabiri gatatu koresha umutwe siko hama icya kabiri ni mwige kutigana uko kuntu umwumvise ibintu uko kuntu umwumvise niko bikogwa mwige ukoresha iki amaboko nkuko mugenzanja abikora ni wasuka umuntu umwe umutwe umwe bakakurira 5000
eh bitanu gose umubihumbi munane
ibihumbi munane fondo tenangahe
Fondo tari ya mitsenga y'igihumbi yavayimire biravana
Nukuvuga rero urashobora kumu muntu gusuka umuntu umwe ukabugize ubushobozi bwo kuzokwigura fondo tameza 5
Yego
birumvikana umwe usutse uwundi ukacya wigurira ipantaro vya bintu birashoboka siko mwike gukora cyane icyakabiri kumvira abavyeyi biragaruka no kubavyeyi nko ndabivuga mugira umwanya muganira n'abavyeyi banyu ikindi nibagiye kandi ari cyo gikomeye cyane hariho kuronderera makuru kubataribo nkabakobwa iyo hari ibintu byabashikiye cyane cyane iyo byagiye muri ibyo by'urukundo agashaka kuja kubaza mugenzi wiwe izo ndazita ama fausse nouvelles agashaka kuja kubaza abandi bantu hari abantu ba inasenge hari abantu ba oncle wiwe hari abantu ba grand sœur wiwe hari abantu ba mama wiwe yari gushobora kubaza ibintu bimakiye agashaka kuja kurondera makuru kuri ba bagenzi nabo usanga kensha ari nababi rero yagiye kurondera makuru kuri abantu bamuhanura vya bindi nyene bibi
kuri ico kintu hari gihe basi ingorane itava ku mukobwa bivana basi ego urashaka kubona famiye yose ntikwitayeho umwe umwe yibereye umuvyiwe ukabona uwo mugenzi nyene umugira na byose ari wowe ubwira ibyo
atanso ico re nico kintu kibabaje ne kubera iki wobona umujyango mutavugana nturondere guhuza nabo wibaza ko uwo mugenzi uvuga ngo ubwira byose agukunda kurusha amaho yakubyaye
ega nawe ico ntuza kuciyumvira mu mutwe
nibyo rero tuko turabwira bari ko baradukurikirana bagende ba nimba ubona umujyango ntimuvugana genda wiyunge na famiye yawe genda musubize hamwe nimba wanashima ubona yuko ari nabo bari mu makosa duhinduke twebwe nyene uguhinduka bihera kuri twebwe umaze guhinduka n'abagukikuje bazobona tu umuntu turamurenganya musubize hamwe kuri uwo muntu wimvira ngo ubwira byose sinumva ko ari umuntu ku isi yo kunda umuntu kurusha uwamuvyakamuzana muri nosi nimba arabo byashikiye bo bagahimukiwe n'abavyeyi muvare cyane mugabo muvyeyi ni kirumara muvyeyi ntasubiriko umuvyeyi ntasubiriko bishoboka ku buryo mwokuyunga nabo mwiyunge nabo tugitanga inyishu rero icyambere abakobwa twavuze ikintu cyo gukora cyane siko icyakabiri kuda kutaronderera amakuru ahatariho kubaza abantu nyene babibereye
yego
ikindi gukoresha iki ubwenge kubahungu bagenzanje nibaza yuko icyambere nkabwirira twagiye turabidondagura tukoreka amarigara tukareka gukopya abandi uko tubibona tukareka ibintu by'ibiyabira mutwe siko
yego
umugabo igihambaye no gufata umwanya wo kwicara tukazoja gukora ibintu dufise projet dufise umugambi hageze
yego
siko kubera umwembe bashoba kuwujya udahiye mugabo koresha umunyu misi yose ari kurindiriye ugasha urya umwembe mwiza uvuze vitamine zikwiye kandi nta n'umunyu ukenera ahungu rero duturindire tugira abagenzi bisanzwe ivyo vya copinage turindire igihe cyavyo dukure haba tuzoba twiteguye hamwe n'ingwano zishobora gushika tukazi supporta
yego
ikintu nokora nuko nobibutsa yuko yari BKTV cyangwa Burundi Kingdom TV mwari kumwe na Blaze the best kuri Mike kandi kumwe na mugenzanje
nisubire Karine
okay Karine reka rero dusezera abari ko baradukurikirana tubasaba cyane kugira subscribe comment na share hama genda najya kunzogera kuri notification naho ufyonde ko kugira ibiganiro byacu uzoturabo wa mbere kubironka byoroshe akajambo kanyuma ugenda utekira abari ko baradukurikirana muri iki kiganiro
abari ko batukurikirana na cyane cyane je ikintu nashaka kuvuga kuri bidoheje kuvuga abavyeyi no kuri mumbabarira ariko donc je ndi sentiment d'argos ariko nashaka mera ego ndi mutoyi gose sishaka kubahangara nashaka mere nyene nkubakebura gatoyi za muritaho indero y'abana banyu kugira ngo bareke kugwa muri ivyo bintu muze muraraba mubahanura bimwe bimwe kubera ntibagume waje kubagenza kuko abagenza babo bazokuraho ingeso mbi nuko nico novuga nta bindi norenza kubavyeyi honyene niko novuga
okay murakoze cyane mwese mwarakoma dukurikirana yari BKTV canke Burundi Kingdom TV sangiza abandi higaniro commentaire yawe ningira kamaro nimba utaragira subscribe ndagusaba kugira subscribe hama ugire ufyonde no kuri inkengere ya notification kugira ibiganiro byacu bizohora bigushikira ubu wa mbere kandi tuzosubire duhurire muri iganiro commentaire zanyu twazibonye arizo dukorerako parti ya kabiri murakoze cyane